mezaya. Kateboli chemo chapula akasana kaka nenguwa ya pula amajagabula tusulirira jambula nebyana bibula tebina chakola ya kateboli chemo chapula akasana kaka nenguwa ya pula amajagabula tusulirira jambula nebyana bibula tebina chakola ha Boleche mocha bula, obuze tutufuna tetuina chakula Abakazi banja balundi babula, abasoma tusoma tetuina liakula
Biata buse, ele seno biata buse Kati biata buse, ele seno biata buse
Katibuni chemo chapula Abavu banja bagaga bapula Batoto wafetu batisa nukula Abasome sasikulu fizi wapula Emirembe chapula Omuziki tukuwa bafani bapula Nechikumyo kuchifuna nacho chapula Badiche bagala majate gabula Tina wapi bapula Tidi abasobira bandonya biakula Kenda kumubutani tifaji wapula Bapula muka sasirelo tina ye wapula Neva pasta bapula Abatono vetu ina bayonesa swaga Itako mchibuge risoto biakula Tetu ina chakula Uganda makula Katebole chemo chapula Akasana kaka nenguwa ya pula Amajaga bula tusuliri da jambula Nevi anabibula kemi ina chakula Bole chemo chapula Obuzito tufuna tetu ina chakula Abakazi banja balundi bapula Abasoma tusoma tetu ina liakula
Katibiata buse
Obuwangwa wabula sasi deva tota badala bana kula abasomesa tubaina na yeba bula tebaina chakolo musala wabula ya ene mputa ya bula ebisema tusaba bajaja bula umeme tukufuna kati ya kaya kola tetuina chakola isi ya fekula ya nekatonda wabula abamusaba kati banonya bya mfuna abasamize kati basubia bya mbaga weita komuraga okakase kuraga ya eno tepu za bula tekinoloje kati ya tani Kukula, chukila nebe waita mugwengo kula Igali wofuga na ikatibia pula Katebole chemo chapula Akasana kaka nenguwa ya pula Amajaga bula tusulirira jambula Nebya nabibula kemi ina chakola Bole chemo chapula Obuzito tufuna tetu ina chakola Abakazi banja balundi bapula Abasoma tusoma tetu ina liakola
Katibiata buse Katibiata buse Ha 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 Ha